I ngā tū he pakanga ki rō kōti a rohe mō Beverly Adlin mō te karotāke, ā ara mai anō he pakanga ki rō kōti whenua Māori mō ngā hua oe nei ka mūpenehiko. Kei runga ia Marae investigate, hōngere tuatahi.